ሽሩ ቲቪ እንዲ ማነት ስለስረኝ ሽሙቲ
ሃሌሉያ
ሃሌሉያ
አሜን ይችሩ ቲቪ እንዲ የተስዘረኝ ሽቡዲንጎ ካንዲ ንብቆ ተሃራኒራ ኮብርሻሆ ኮይዝጎ
ታጃሪ ማና
ሲነማነተ
ሲነማነተ Oh, see, see.
Yes, you know when you need to hear him. Hallelujah! 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 Yonder in Botrai is the Catwest to Fatan. Hallelujah! Yes, only when he is. Yes, only when he is. Yambere,
Yambere, Yes, you are the Lord.
komanwa mbele gicucu
ndambere yuriyo
Sikushimira gusa ko wangize kugeza uyu munsi kuko ndabatakuzi nabo wanabarinze Sikushimira gusa ko mfite ibyo kurya n'ibyo kwambara kuko n'abakurwanya ibyo barabifite
Como Oh, Amashimwe Sing a man, 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 sing
Ubugingo kandi nibwo duharanira ko burushaho kwezwa.